right, down, right, down, down, left,
stop,
down,
stop,
down,
stop,
left, right, stop. Left, right, left, right, left, left, right, 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 left